yabwiye mugenzi w'umukobwa ati sha ufite amaguru meza pe none ndagira ngo nyite amazina ku buryo ndagwita noheli ku bumoso nkwita ubunani none se sha wareka nkazagusura hagati muri iyo minsi mikuru